Wongtana muntu Talungikeza uthando Wengani yomuntu Talungikeza uthando Ngidinga uthando lwakho Ngidinga uthando lwakho Wongtana muntu Talungikeza uthando Wengani yomuntu Talungikeza uthando Meeting utando lwakho
The home sees where I belong The beating of your heart so just like a song Today I share with you It's a wonderful surprise In your home sees where I belong The beating of your heart so just like a song Today I share with you It's a wonderful miracle Your umbrella, Ella,
Ella,
hey. Mi amor, te amo, Bella,
Bella,
corazón, petit chéri, nama, yako pianga love, nam chodo nama,
yako pianga love,
yonde me hapale,
pianga love,
pianga love,
pianga love,
umtana muntu. Talungikeza uthando wengane yomuntu Talungikeza uthando Ngidinga uthando lwakho Ngidinga uthando lwakho Wongane yomuntu Talungikeza uthando wengane yomuntu Talungikeza uthando Ngidinga uthando lwakho Ngidinga uthando lwakho
The way I'm feeling Come a little closer You know you blow my mind I just wanna make you my wife What am I supposed to do To show you what I'm feeling inside I won't tell you twice Let me be the one touching your heart Yes, I de loco la rumba Iso mi bale na kata piste Banguna matika linde na kunda Yabiso boli mwe pimbili kono
Sweetie my love Sweetie mama
Sweetie mama
Sweetie my love Sweetie mama Wengane yomuntu Talungikeza uthando Ngidinga uthando lwakho Ngidinga uthando lwakho Wongane yomuntu Talungikeza uthando Wengane yomuntu Talungikeza uthando Ngidinga uthando lwakho Ngidinga uthando lwakho